umori kimugenzi muvyawe ko cewe ntariyo umori kinziru busako jatanzi gomfise Legimo Music Undira nkubaze kuvyo mbona muri iki gihe Nigi kikibuze kugira ubuntu burambi bihe Undira nkubaze kuvyo numva bakuvuga ko ngo buryo umwina w'ivyizi wakugize ivyizi makakura
Burumurundi nkaje Zose ribe tuvugurure birumwe Reka matika niho Ahubwo dusenye kumugozi umwe Uburundi kugira butera imbere Bukeneye abakorera hamwe Kaze ngwino dutsinde inzigo Dukutse kivi dukorera Uburundi butera imbere Dukorera Uburundi butera imbere
Mukora bimwe siwe siwe nzanye amazimwe Ntukamugira umansa ahubwo mwemerere muje hamwe Ubumwe buzobatera kamwe mucuya mabiriye hamwe Kizobatera kwitwaba mutama kuko muzokora ibirama Umweyo weyo ubutindi nuguhindi kibiri Inyakamwe inyagimwe nayo nyene gashimbe yishikanye Harabigira byinshi ngo nije mu bosi ivyisi n'ivyanje ma Ibirenze ivyabo nibabyikoza ngo nibibareba ma
Burumurundi nkaje Zose ribe tuvugurure ibirumwe Reka matika ariho Ahubwo dusenye kumugozi umwe Uburundi kugira butera imbere Bukeneye abakorera hamwe Kaze ngwino dutsinde inzigo Dukutse kivi dukorera Uburundi butera imbere
Akazikira gategwa n'inzigo gatuma basanga imigezi badahana magezi Ntacyo bimaze bizinukwe woye kubigira izingwe zingwe Kora ibintu by'ubuntu bikorera abantu kubuntu bizoguha Abantu b'ubuntu nabo bazoguha ibintu kubuntu ma
Burumurundi nkaje Zose ribe tuvugurure ibirumwe Reka matika ariho Ahubwo dusenye kumugozi umwe Uburundi kugira butera imbere Bukeneye abakorera hamwe Kaze ngwino dutsinde inzigo Dukutse kivi dukorera Uburundi butera imbere Dukorera Uburundi butera imbere